Sabelo ngicabanga usithatha isihlalo sobukhosi.
Mfokeni. Kumphele la.
Sabelo
nje. Uma la wena man. Ngicela phuma wena man. Ngicela phuma la man. Phuma.
Kodwa yazi man, ngibona ukuthi lento esinike uSabelo uthi ayithwale. Hayi iyamhlula.
The Kingdom, Ukhakhayi, Tuesday at 9:05 on E!